Molo masho bayini bengelele nginamukele ngezandla eNtofu Ntofu igama lami nguDoubt waphumula aka King Langabe makusuku lakho lokuqalo la mntana sikhaya kwenza ukulungela icindezela like button ne subscribe button ngakhohlwa ke ungilandele lapha enkundleni yokuxhumana yazo ngeInstagram it's @king_langabe yebafowethu sekuphelile ukuqagela ukuthi ngabe izihlelo ke sizoma kanjani emsakazweni uKhozi FM ngikusho nje lokhu SABC selagiphi statement esinohlulo abasakazi abazokwethula ke izihlelo emsakazweni enyakeni lapha ka 2021/2022 abantu bazokhumbula ukuthi ngeke ngabika ngamahimhim okushintsha kwabasakazi abathize nokuncishiselwa ke isikhathi kwabasakazi abathize lokhu kuphindeke kwavela ke kule lineup entsha laphayana ke yoKhozi FM esiqala lapha kwi breakfast show lolu uhlelo ke selizothula ku DJ Sigqemeza Mbatha obekade enza uhlelo lwengxoxo laphayana ke isithakela isizwe akazohamba ke yedwa uzobe gudlake laphayana nomroza obekade enza i drive laphayana ke nomzokoloko mesihlebela phambili 9 to 12 uJabulani Jule usazuba ke uJabulani Jule noDudu Khoza umthombo wethu ke ukuwashaya eceleni ke ngempela la njengoba ke uke wathi ke kuzongena lapha uMroza kulolu uhlelo kodwa ke SABC ithe nje cha akunjalo uDudu Khoza usazoyibamba nje njalo kulona ke lolu uhlelo nomama lapha base majujukwini ke bese ukuthi ke uhlelo lapha u12 to 3 obedilbizwa nge12 to 3 cafe selizoshayela ke lapha ke ubheka BK lapha kwaMchunu ngale ke mesibheka iDrive show lapha yena ke yoKhozi FM lapha u3 to 6 usuzoshayela ke lapha uSiyamhlongo ehamsana ke noSel Beyond ukuyibona nje beshaya u lo lapha i12 to 3 cafe usikenge ngoma kuzobanjwa kuzima iPBL yedwa kanti ke utshatha ngobena kusezongena lapha ohleleni lika 12 to 3 i top 20 ke lapha yoKhozi FM aphinde kangene ngomsombuluko kuya kwelesithathu lapha yena ke kusukela ngo 12 kuya ku 3 ebusuku aphinde ke futhi kalekelelwe kuzima iphwa kaBiyela yena ke uzongena ngolesine nango lesihlanu ngaso lesisikhathi lesi mntana sikhaya mina ngizofisa ukwazi kwena ukuthi ngabe lithini uvulo wakho mayelana nalolu dabu ikakhulukazi uma sibheka nje zona ke lezi inhlelo engathi izona inhlelo engathi ke zihamba phambili kakhulu la emsakazweni uKhozi FM ingabe kuthini ke ngokushintsha kwakho abasakazi nabasakazi SABC sibakonfirmele ukuthi ibona abazokwethula ke lezi inhlelo ngicela lapha ku comment section ungakhohlwa ukucindezela like button ne subscribe button nongilandele enkundleni yokuxhumana yazo ngeInstagram @king_langabe from you so mdakadaka ngithi bang sengheme.